mamotlhare moe Tzaneen Limpopo project yewe e mo Nkambako village leina la yona ke Tiyiselani garden ba lema merogo ya fapafapana di carrots di beetroot spinach le di cabbage ke mo e leng gore project ye ke ya rena e re fundileng.
Le ingadi kumbe project le yi kumeka ku Nkambako yina 12 hectares. Tiyiselani Community Garden project yi sungule hi 1986. Actually it was 1984. Loko yi sungula akuri 119 ya vanhu lava a va ri interested. Yi sungule hi the Department of Health and Social Welfare. 2016 National Movement of Rural Women yi sungule ku hi kuma. Kuri Manflora Makubel lava nga ta va fika kuma ku a hi registarangi as a cooperative. Va fika va sungula na hina va hi registara and then hi kuma cooperative certificate. From there va hi nyika fence ku hi kota ku hi biyeletela ndhawu ya hina hi ta kota ku rima. Va tlhela va hi pfuna hi kuma tiphayipi hi ku loko hi cheleta lani a swi fika hi nga ri na tiphayipi ta ku cheleta hi tona a hi tirhisa ti-farrows. And mati lama hi ma tirhisa lani i mati lama hi a hi share na community. So Department of Social Development va hi xavele na xiduruduru, va hi akela na steel deck, va hi akela store room, va hi akela na toilet hikuva a hi ri na toilet yin'we ntsena leyi a hi akele hi va Department of Agriculture khale hi xexo. Se swi endla ku i project ya hina ni va proud hi yona hi ku ya swi kota ku thola ti-volunteers hi nyika chance aka vanhu va malayeni ku va ta va fika va tirha ku fana na loko ku ri na mitirho ya ku kha mabiriviri va ta va fika va hi pfuna ku kha mabiriviri va muka va kume swakudya va ta va fika va tirha switsongo va komba ndhawu hi va hakela hi miroho va kota ku ya xavisa vanhu kutani vantshwa lava va taka hi fika hi va hi dyondzisa ku rima swi endlisiwa ku yini van'wanyani loko vantshwa va lava ta va karhi va ta laha a hi va tshiki va famba ntsena hi kumeka hi muka hi va hakerile na vona hi va vitana ku i ti-casual workers.